Basebo ne banyabo tosagiranga kukusaba okusaba manya gasinga manyi kwona esala yesinga manyi.